ngisheshe bafethulo nibukele namuhla Sangzin and lapho khona nibukele u Sport Scene put me on studio sessions 2024 solo wami ngwenzayo li piano and ipiano ngishaya bafethu ngasho ngithi ngithanda ukushaya ama piano ne message ni piano lokuthi ukwazi ukuthi like uzidale wena like uzitshela ukuthi uyibhoza yabo ngithanda leso style leso mina. Njengoba namuhla soqala lezi studio session with Usemithi, excited bafethu and energy yami ikhuphukile manje ngoba ngizosebenza nomuntu omkhulu. Funeke ngiyibonakalise ukuthi nami ubani yabo. Ngiyafitha kule game noma ngifithi na. Kuba hard mase ngifike ibeat seyenziwe studio manje ngiyazama ukuthi ngifithe in. Ngithanda ukuthi iproducer mase icala ibeat ngibe khona. Yenze ngisoshaya into emnandi nje into esoundayo. Ya ngasho ngithi ukuthi mina ngawini put me on like ngizibona ukuthi hayi final ngiyithathile like ya ngiyazazi ngintswimbo but leyo nto ngitshela something ukuthi lento ngiyicabangayo ukuthi lo muntu ngicabanga ukuthi nguyena mina nguyena yabo so angazi doubt yeah.